Pazo runnabe tasobola kwevuma nkudi nti yamusaze kubanga namungi w'omuntu yeesombodde okujja okubeerawo nga banyumirwa era nga bulijjo we banyumirwa omuziki gwa Lil Pazo n'abayimbi bangi abasobodde okujja okumuyimbirako ku Nkudi Festival.
Let me do it. I'm not going to be able to do that.